emhlabeni inkosi Mswati esithathu lomuhla ebusise kwelungiswa kabusha kwayoke inkampani embiveni Meat Industries lapha endzaweni yakumathapha ingwenyama yemhlaba ecale ngekuhamba ebuke lapha ngekhathi lapho ke kwendiwa khona yona ke inyama imbube yemhlaba ecale yabona letinkomo letihlatshwako dihlindvele kunyama lethengiswako yabese ke seyiswa lapho ke icwaningwa khona inyama yemeat inspection yaphinze yakhonjiswa nendlela lababuka ngayo ke tinkomo ukuthi nguyiphi lenkomo lehlatshiwe isukaphi futhi yabani kwadise kwekuthi kunetindzawo letisasifundzeni saselibonjeni letimbalwa lekuthiwa ke tiku red zone ngenxa yesifo sefoot and mouth yedinkomo kanti ke ngemva kwaloko imbube yemhlaba ikhonjiswe lapho ke kusikwa khona inyama yaphinza futhi yakhonjiswa lapho kukhokhwa khona emathambo ye-deboning njengoba inyama lethengiswa ngaphandle kwelive laseSwatini iye ngeshaya kwetilwandle iyayeke ikhweshiswe wona emathambo kanti ke nawo yamathambo ayathengiswa othana imbube yemhlaba iphinze futhi yamikiswa lapho-ke bakushwa khona inyama iphinze futhi ilayishwe nalapho kubhalwa khona-ke lawo mabhokisi lahambako yaphinze futhi yahamba ya kulolunye lihlangosi lelakhwa khona ama-sausage nemavosi nalokunye lokunyendi letinye indzawo ingwenyama letibonile kufaka ekhathi embiveni Meat Plaza lapho-ke kuthengiswa khona inyama lekhicitwe khona embiveni yetinhlobonhlobo kutotonge letindzawo imbube yemhlaba behamba nemphathi we-Inyathi Group Holdings umnumzane Shakantu lobe kathi ke ayachazela kabanti kanti-ke Meat Plaza iphinze futhi yangena isitolo sakhona la ifike khona yase-ke iyathenga lokwa nalokwa le kuthanzile imbube yemhlaba idvumise kakhulu-ke umsebenti lowentiwa ngibo basembiveni ngekwenda-ke timfo letehlukahlukene bakhe nemisebenti yeveni lakangwane imbube yemhlaba ibongile umsebenti wayo embiveni yakucasha sive semaswa yaphinze futhi yabonga wona-ke maswati ekuthenini yasebenti ngekutikhandla ngoba umsebenti uyabonakala imbube yemhlaba ivetile yokuthi yona-ke i-embiveni yavulwa inkosi Sobhuza ngeminyaka wa-1965 lokusho yokuthi eminyakeni lotako itawe ihlanganisa iminyaka lengemashumi lasithupha yabakhona ngawo-ke lo msebenti lona ufana nokuthi sewuveleke wendvulele indumezulu lebekumele ukuthi ibe khona eminyakeni lotako imbube yemhlaba iphinze futhi yabonga kakhulu esigabeni salapho-ke kwakhiwa khona tintfo tekwakha imigwaco kanye nemisebenti lemikhulu khona-ke ka-infracast lapho iye khona ema isuka lapha embiveni Meat Plaza ithide-ke nayibona khona yabona-ke netimfanelo tesimanjemanje letakhiwe kwekuthi kutawa khona eveni imbube yemhlaba beyithi-ke nayibuka le misebenti iphinze futhi nayo ivete emaphuzu akuloko-ke lokungahle kushintshashintshe kundlondlobale kuze kusinelive lemaswati litawuba sesigabeni semave emhlaba imbube yemhlaba naseyitfula-ke inkulumo yayo khona laphayi embiveni ivetile kwekuthi yethemba ukuthi imbiva itawukhula ide-ke ifike esigabeni sokuthi inyama ihanjiswe ngado-ke tindiza njengoba kungumanje inyama ihanjiswa ngawo umkhumbi lekuyintfo-ke lebangela kwekuthi kuhambe kancane kuthatheke tinyanga kufika embili ibese-ke ishaya incabhayi kulo litiko letemisebenti lemikhulu nekutfutha kwekuthi lelekelele isikhuphe International Airport eKing Mswati the 3rd International Airport kwekuthi kube nesiteshi setindiza letilayisha umthwalo i-cargo terminal phinze futhi lona litiko letemisebenti lemikhulu nekutfutha letheke tindiza letihambisa-ke imithwalo umhlaba wonke kuze kuthi lokhu kundlondlobalise live lemaswati nalo likwati kubamba tigaba temave lasembili emhlabeni njengobe ibonile kwekuthi lapha ngekhathi lakhicithwa khona le nyama vele ibamba-ke tigaba letisetulu kwatise kwekuthi noma ithengiswa-ke inyama yelive laseSwatini ayijikiswa imbube yemhlaba iphinze futhi yavula ngalokhu semthethweni i-infracost khona-ke laphayi kumathapha yase iyababongela kwekuthi benda umsebenti lomuhle ayikakushiye ngaphandle ukuthi kungekutsala bekade ilaphayi emaloma yobuka imayini
ngithide-ke njengoba oshabangwe kunelibandla ne-cabinet zalihlanganise kahle yonke letinto letibonakalisa ukuthi kuto edwa le misebenti lapha kwateke ukuthi ngoba naku nje ninganga loku ningaka nakuvuleka namanye emathuba khona lapha kusho ukuthi banyente labatawukhona emathuba esigabeni sekutheni nabo bathole impilo lengcono kakhulu bekunene siyathemba ke ngoba sisebenza ngakwe kusivele leso spirit leso sitabe sihamba ngaso kakhulu bekunene sesiyatiwe emhlabeni kwekuthi inyama lesuka eSwatini in top quality ngathi ngiyathenda inauguration ya president lena kwabe ku-announcewa kwekuthi i-first batch lesuka la eSwatini iyakhashana kwetilwandle bafike bayemukele kubonakala ukuthi ngabe disqualified kube imvama ntimbe letinyendi kiba disqualified kepha kuleya ngithi yathi nayingena kumakethe nje ngemva kuthi bathi nayingena kumakethe ne-taste nako konke lokhu hawu yaba ihamba ngemahubu sabe ukuthi hayi labayibambile lapha lizinga labo nekuqeqeshela kuvele emsentulo kakhulu sekudumisa-ko ke loko bengikholwa-ko nekuthi lelekwendile enyalo ngisetaku-eda even more kwendele ukuthi emave emhlaba asathi sibakangwane ngoba la kuhambe ama-products kanjena kuyasimaketha silive kwekuthi le live leli li-capable likhona kumitha ema-EU standards
ama emhlaba ebese yasho ukuthi njengoba kwatiwa ukuthi kunankwe even iyathemba ukuthi i-cabinet itawubambisisa kwakhe ke imisebenzi leminyendi
sithemba ukuthi masinyane njengoba sekunesikhuphe isikhuphe nasakhiwa sasakhelwe ukuthi imisebenzi ema-products lakhecitwa la Swatini usetshenziswe i-air cargo naleso sigaba leso kusho ukuthi ke kufika kuma-marketplaces la iya khona ifika ngesikhathi ifika ingakonakali lapha nalapha
iyakhanyisile mabuza ngina Gary Carlos kumathapha.